kumkaribisha Senior Bishop Silas wa mama peke yao wasema